Ngana zawo ethu ninjani ngabe sokuhlola ukuqalala ngicela ukubingelela ukubingelela mathinta acebe isintombazi umgqamela amehlakhe zemi zibe zabaqamela imali ngana zawo ethu ngabe sokuhlola ukuqalala ngicela ukuthi ushare open comment usubscribe kukhulu nakhonke uma subscribe ke usuke wenzela ukuthi ube ngokuqala uthole notification ngana zawo ethu njengoba nazi ukuthi sithula sibe nehora lapho kona sihleli sihlaziya izinto ezihamba kahle ngana zawo ethu lana usminofu ukhiphile kuzoba indoni ukhiphile kuzoba uluve ukhiphile luve dubazane kuzoba ukhomba bayeke ukhiphile kuzoba umxwayisi ukhiphile kuzoba ukwazi nsele ukhiphile so labaculo sengibabalile ngiyathemba ngane zawethu ukuthi niyabazi futhi niyabathanda ngendlela zonke zokuhlukana kwabo kodwa ke ngoba thina si-channel ahamba phambili ne-channel enicabangelayo enithandayo ibhoza amabhoza sizokufakela amalinki langezansi ukwazi ukuthi ungene kwi-channel ne-channel usubscribe ngaphansi kwe-channel yeqhawe lakho elihamba phambili lapho khona ke uzofika uthole lonke uhlu lwezingoma zabo abaculi ngebhadi ke indaba kakho mbaba ayicacile ukuthi ke sofaka kuphi ngoba semasibheka laphana ayikho i-channel yakhe eqondile kodwa ke kune channel efake izingoma zakhe of which ayikho available ngaleso simanga kanza kwethu Smirnoff ukhiphile ingoma emnandi mina ke ngokucaphana kwami ngithande le ethi usomatekisi sithi akeningekeni ke ngicoce mase ngizwile ukuthi indoda yami seyifikile phela mina ngithandana nosomatekisi ebese kuzoba uyena ke uluve okhiphe ingoma ethandwa abantu kakhulu le ethi abantwana kusona isikhonkwane sothando bese kuzoba uyena ke uNdoni laphana okhiphe ingoma emnandi kakhulu lapho khona ke afeature khona inkosi amagcama phinde kuzoba ingoma yakhe lapho khona ke athi angayicela umphosta abantu bayithakaselile bayayithanda umuntu uyabuka ibala zabaculi zikhuphuka kakhulu laphana ke ey'nkundleni zokuxhumana esibiza kakhulu ngo-YouTube ebese kuthi ke kuzo zonke lezi ezinye iy'nkundla zokuxhumana bayagijima futhi kodwa ke uyiyona esenamandla nje kakhulu njengamanje ubona ke u-YouTube waphinde futhi wakhipha ke ulo mfana lo uMxwayisi ingoma emnandi kakhulu laphana ethi umuhle ehlosayo noma sengisilibele kodwa yona emnandi ingoma yakhe kuzoba khona laphana ne-album yakhe ke ukhomba bayeke uzokhumbula ukuthi uma umuntu obuke i-promo kufanele kube album yonke imnani kodwa ke kune-comment engihlekisele lapha ninkulunkulu zokuxhumana ebizwa nga-Facebook lapho kana sekuthiwa hhayi ukhiphile ke lo mfana wenu nokurekhoda ngefoni album yonke lapho khona-ke besho yena ukhomba bayeke ngana kwethu mina ngiyafisa ukwanda sixoxe sibonisane sazise ukuthi ke wena i-album ngabe uyizwe kanjani mina ngithandile ingoma kaluve laphana ethi uthando lwethu alungavinjwa ngey'ngane uma ngabe selibheda kumele lubheda ngaphinde futhi ngayithandake ingoma laphana kaSminofu ethi melo melo yelo ephinde kuzoba yilethi indoda yami samatekisi zimnandi kakhulu ziyalaleleka awukwazi ukuthi ushaye unexo kuphinde kuzoba nale ethi sicela azoma icala lemfene noma yini lapho kangeleya ngoma mnandi kakhulu nganiza kodwa yakhe uSminofu laphana kuzoba eyendoni lapho khona-ke Ndoni isho nje ngezwe lusizi first lover ebese kube yile feature khona inkosi amagcama angisakhumbulile enye yesithathu ebese kuzothi hawu ungakhohlwake laphana kuluve masibuyele emuva kunengoma ethi imbongolo ayi perfect ayi kumine kuzobe ithuna lesigebengu kahlahle iy'ngoma zaluve zonke zovo zimnandi futhi ziyathandeka ngendlela esimanga ngane kwethu ngoba khona le ethi mbongolo ngazalela imbongolo bese kuba khona le ethi buthebelele siyazi le isingile ke yaphuma before bese kuzoba khona le ayikhiphe khona nospace ihle dludla hhayi mina ngizoshutwa kaZulu ngizothi nje space ihle dludla bese kuzoba ke ingoma yakhe futhi le ethi ithuna lesigebeni le ngoma ke iveze umqondo omkhulu uma umuntu onomqondo kufanele kube le ngoma yaluve uyayithanda ithi mina ngikwazi umuzwa wesigebengu angilazi ikhehla lesigebengu kodwa ke ngazi ithuna lesigebengu ngana kwethu mina ngifisa ukwanda kakhulu noma ngilokhu ngikubambezela kwesinye isikhathi amalinki uzowathola la ngezansi uma usuyobheka iy'ngoma zabo labaculi ke abakhiphile ney'ngoma engikhulume ngazo mina kwichannel yakhe hamba phambili kuluve TV ngikuthanda ukubhubha ungakhohlwa-ke ikhona ukusubscribe ungakhohlwa ukuthi uyezo limithi simlindele nokanjeni nabanye abaculi sale kahle.